nọkwa na background ekwu mụọ maka this guy General Qasem Soleimani, aeroplane eji wee gbu ya, you understand that drone shot eji gbu ya. Ụmụ na Soleimani o survived go so many attacks, most especially from the Western and Israel. And a lot of American government achọghị igbu ya, mana ha na-atụ ụjọ the outcome, whether my cause war or normal cause war. Mana Trump esendro wee send ya the MQ-9 Reaper drone. You understand? Mmadụ adịghị pilot ya. So for years, America, anya America adịgo n'ebe Soleimani nọ, a na-achọ ka esi wee nwute ya, ka e wee track ya down pia ya. You understand? So across the Middle East, ya nwa bụ the na control the whole military na Middle East. Nwekwuo force a na-akpọ ndị Quds force. Then America believe na o ji this military wee pịa hit na American Embassy. You understand? Gbuo ndị ogbu. Iwe America na. Now, the day gburu ya now, o si Lebanon banye daa Damascus, o ji business si Damascus daa Baghdad. Ka ọ na-ada Baghdad, a na-alaghị ya from Iraq, Abu Muhandis ya na-eme itie, ọnụ ya bụ Abu Muhandis, na 12 dem, ha na-abụ eme itie n'airport, kpasịa ka ha esi enwe movement. Ha bụ 2 vehicles on convoy, you understand? So, ozugbo akpasizi na ha mara na aka a na-akpa ama na the drone nọ above them, maka the drone na the very silent, you can never see it. And onwesi laser designator and laser illuminator oju wee na far away. You understand? Na the drone shot na eke o si ji nwaanyị na-eku waa na monitor ha ozugbo, because Donald Trump nọkwa na US nọ na Washington na-afụkwa ihe ndị na-eme. So ozugbo onye kwa na order to strike, because ndị a na-afụgo ndị a na-echezi ka Trump nye order. Then Trump enye go ahead order to strike. A strike ya immediately. You understand? Ihe juwe strike ya bụ AGM 114 R9X Ninja Missile, a Hellfire. You understand? Had the 2 cars, because of Honda, because of Toyota. Nke nwoke ma nọ na ya, Soleimani nọ na ya bụ Honda, ya nwoke eji ebu ụzọ pịa. Nke muhandis abịa ka o move o Toyota, apịakwasị ya with the third shot, because the second shot emisi ya. You understand? The missile eji wee pịa ha ka a na-akpọ Hellfire AGM 114 R9X Ninja Missile. Onye ihe release wee pịa Soleimani. Afadu mgbọ ka a na-akpọ gafe ya Ninja Missile Hellfire. Because you have 2 cars watching nke together na ifugia. So ihe meji agba ọkụ gba ndị agwogwo na ọrụ nke Soleimani izi ka e discover wee ma na Soleimani dị nke. So iwe obego ndị obodo ndị Middle East on 7 January ha jikwa pịa embassy ndị Iran dị na Baghdad. You understand? So na-egwuzi agha. Mana ha maghị that MQ-9 Reaper MQ-9 drone. Oh no good.